Job chapter 12 in Uyobhi isahluko seshumi elinambini waphendula uYobhi wathi kambe nini abantu buya kufa nanini ubulumko namke ndinenhliziyo njengani andiwi nganeno kwenu kubani na ongazaziyo izinto ezinjalo ndiyintlekisa kumelwane mna endibe ndingonqula uThixo andiphendule uyintlekisa olilungisa ogqibeleleyo onelishwa yinto yokudelwa ngokwamabhongo abonwabileyo kulungiselwe abanyawo zikhubekayo kukho ukuchulumanca ezintendeni zababhuqi bakholisile abaqumbisayo uThixo abamfumbatha uThixo esandleni sabo kodwa khawubuze ezinkomeni zokuyala nasezintakeni zezulu zokuxelela thetha nomhlaba wokuyala zokubalisela neentlanzi zolwandle ngubani na ongaziyo ngezo zinto zonke ukuba sisandla sikaThixo esikwenzileyo oko usesandleni sakhe umphefumlo wezinto zonke eziphilileyo nomoya wenyama yonke eyeyomntu indlebe ayiyi kukucikida na ukuthetha nekhuhlangubo likuve ukudla emaxhegweni kusebulumkweni ebudeni bemihla kusengqondweni bukuye ubulumko nobugorha lelakhe icebo nengqondo yabona ugungqula kungakhiwa uyavalela umntu kungavulwa yabona uyawavala amanzi atshe uyawavulela alephuthule ilizwe anaye amandla nozamiso ngokwakhe udungudelayo nodungudelisayo umnika amaphakathi ebhunyulwe abengaziso nabagwebi ukhulula imbophelelo yokumkani abophe umbhinqo emanqeni abo umkisa ababingeleli bebhunyulwe abazizibakade abaphendule ususa intetho kwabanyanisekileyo ayithabathe imvo kumadoda amakhulu uphalazela amanene ngendelo acumbululule uqhwemesha lwabazingqwanula utyhila inzulu zasebumnyameni alikhuphele emhlotsheni ithunzi lokufa ukhulisa intlanga azitshabalalise uziphangelelisa intlanga azifunduse ususa ingqondo kwintloko zabantu balo ilizwe azibhadulise enyanyeni engenandlela ziphamza emnyameni kungekho kukhanya azibhadulise njengamanxila.